ndaba midiyani kumera shikama urugamba nurwimana gidiyoni amaze kumvira imana yarwanishije muri nibibindi urugerero nesaba midiyani kumera shikama urugamba nurwimana
Turi kumwe nawe turanesha.